Kua hui te minita whakawhanake Māori a Nanaia Mahuta ki te minita iwi taketake o te kā wanatanga o ahi Traeria. Hei tā ki Wyatt, te uri moimoia tuatahi ki te hāpai i tēnei tūranga minita i ahi Traeria. E hiahiana ia ki te whakatū rāngai oha oha mo te iwi moimoia, a e hi kakaana ia ki te ako me pēhea i a Nanaia Mahuta. I nā koa neke atu i te 50 piriona tāra te uara o te oha oha Māori i roto o Aotearoa nei.
Look, I think it's important that two nations that are close to each other, who have similar challenges, look at the opportunities that we can create by shared knowledge.
He roa te wā, ka tai atu ki a rātou nei whenua ki te whakamahi ngā mahi mō a rātou nei, painga tā rātou nei, oranga nui. Nō reira e tuohu ki tērā o ngā tuahuatanga, he ao hau tēnei. Ki te Aotoa Rangapū, e whai ake māua, tētihi huarahi hau, kia piki ake, kia ike ake, te whakaaro ki ngā iwi takitiki.
Kua tuku pōhiri o kawa hoki a Minister Mahuta kia Wyatt, kia haere tahi ki tōna taha ki āhia ki te tonga māwhiti a tērā tau ki te whakamātautau mena ka tāia tetahi hononga pakehi te whakatū ki ngā whenua o reira.